kusafan garaadooyinkan xirnahay heerkan gaariyo xilkaba adigaale adaale gubaabinteeda garbaha xidigaha ku safan garaadooyinkan xirnahay heerkan gaariyo xilkaba adigaale adaale gubaabinteeda garashiyo
Kuma goyn kare ma xanta ogo gisini